Madam, when you saw or I, Gumotagata, Girikia, Musas, Gusaka, better too.
I'm going to go to the house.
Jana kubwiye ngo nabasambaye.
Zanye ibyo ko byarahanze.
Ehe.
Mbe nyene ibyo tubireke ibyo ko byarahanze tubyihotse. Ibihungu ga byansumbye bizohava binkubita. Erega wabigahuriye iki byaronze nyina. Akira abahungu ba. Akira
abahungu. Ubu usko muyicaye.
Karibu.
Aka nama
muri. None mutuveje ko
nicaye.
Sahara wunande
ngiye.
Icyahasi.
Dusa gende cyayima nisafa. Cyari mane ya mama wanje kwanza. Mama.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Nagize ukuri ni umwana mwiza uziramuze umwana we ari
no kwitonda bakobwa bo
no kuri papa ni umwana wakabura ngahe nyuma
Laura muzi mama n'umukobwa mwiza kwera
ndabukunda
gute
orivye mwananje umwana wakabura mu rugo rwanje no, ndabuze, ntibishoboka madame, none papa
Wako kuchiwerekana isura kushavura nibiki
ndafise impamvu
impamvu nyaka
papa umbiriza papa jeho kambuza ujya mwana jina twari ishimye niye ndamukunda ndabarankunda mama je kabisa mvugishuri
none papa kumubiza kurongora mureke arongore ugomba nanje simba ho mfite bofure ugomba be nka dodie naba dodie yirwa mu ibereshi kunwa inzoga asigari yarongo yicupa none ugomba Mureka rongore kandi naje ndipfuza kurongora nivyo ntumbwire ngo uyu mukobwa nje naramushimye
nibaze ivyo bireke jewe ico ndabasaba orivye mwananje urya mukobwa mwikuremo urondere wundi mwigeme
papa jewe urya mwana ndamukunda kandi ndamuyumvamo bitagenze uko jewe ntimundonde
tegeza kurongora mwana
ewe dose sindi shavu ariko nawe papa wisubireko kabisa wisubireko
oya ntangorane reka ndamurane tuvugane turabiheza no mwana we wanje ntangorane turabiheza ni mutekana tekana
mama papa ubwo umbiriza mwananje papa we uza wadekoneye nje ndigikunda nje nakubwiye mara nje ndamukunda kandi nta bindi byinshi ubwo musigura ibindi byahije ntazi nje urya mwana ndamukunda kandi ndamuyumvamo kandi navuze imbere yanyu ni kujya nyene
Nyumviriza mwananje urazi ko umwana mfise nkunda cyane ngira ndakubwira ibanga utigera ubwira mama wawe hariya kuko uhira hiyo karimena mwananje urazi ko atavyumwije umuhungu urabinzi nawe
ijambo nyabaki
cyo gushikira na
tabuziyo ndabihera
ijambo shaka kukubwira mwananje urya mukobwa wakabura orosha umutima umuhebe Ugya ni mushiki wawe.
Papa, je ndakubwiye ntibikunda kandi ntibyikunda kuno shaka kumuhira. Tujya mwanda mukunda. Nuri wutu sigura gute bindi. Beze twa twapanze urubanza twagize iki? Hama nawo zanye tabashiki niki?
None,
je turi kumwe.
Ari kibi mwanza
je turi kumwe.
Ari kibi mwanza gukora nawo.
None, inyo nkuyo tuzakubigira papa hari kubikiwe. Numva ko ari ko bagwa ko tumara
mata. Parasera ndaguha mugabo mbikira ibanga.
Umva turi ko tujya.
Munyaburumba hose ni iwawe.
waraye munyahurumba hose ni wawe mugumbikira ibanga ndakwingiza mwana nanje si parasera si modoka
jeu nta kibushaka ntegerezwa kurongora cyane fe ntoragira giri yawe kandi digiriye
No, tekereza
nibikunda
nariko ndondera ingene azorongora twipanze afisi modoka
afi mama je ntekereza kuvuga ukuri
umbirize ngira mwana mbira
ngerezwa kuvuga ukuri
nabwire
umbiriza
ona mwana
navyo kuvuga
madame madame
urumva mama uko nari karambi
oya madame
urandi jya bwigemeje ngomba kubakana nawe
Madame, No,
Nari nzi ko umugore nabimuhishije kumbe nawe yararenze ibigo mbaya waraye